Ndabaye ikaze mwese hano mu kiganiro Kanguka jewe ndakibashikiza nitwa Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa kabiri nashaka kusubira kuremesha cyangwa utera intege umuntu wese yumva yacize intege cyane cyane uwumva afise ubwoba kubera ivyo uri kuracamo hari ibintu ushobora gucamo wizera cyangwa utizera ukumva ubwoba kuko utabona neza kazoza tubona neza ngene ejo hasa ikumva amakuru aci intege hano yo koranyuviriza ariko arumva makuru abacinege sinzi igihugu urimo ariko ariho ibintu urukurumva bikubera guci nguvu umva yuko utazi ngene bizogenda ejo wabuza uhungira ariko nagenda kuremeshe ndakubwire ni ndiho arakuzi ndiho arakubona kandi icukeneye ukimubarire ntutinye kukimubarira ndashaka ndabibutse ko igikuru dukuye kurondera gusumba vyose turondere ubwami bw'Imana ndashaka kwanza gusigura neza icyo ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ukuganza kw'Imana yuvuze ngo ubwami bw'Imana buze nuva ukuganza kw'Imana kuze mu buzima bwawe rero ijambo ry'Imana itubwira ngo turondere ubwa mbere imbere ya vyose ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo ngo ibisigaye vyose bizodukurikira ngo maze kurondera ubwami bw'Imana izo bibazo ufise kumbure ushobora kuba uzuye ubwoba kwera madeni uzuye ubwoba kwera kwa muganga vyo wakubariye uzuye ubwoba kwera ivyo ubona imbere yawe utabona ingene ushobora kujinzira ariko ubwami bw'Imana nibukeneye gusomba kuko ubwami bw'Imana nibwaza iyo ngwari zokira ubwami bw'Imana nibwaza muzima bwawe ivyo vyugaye bizokuguruka ubwami bw'Imana nibwaza iyo migozi ya satani zocika nico gituma muri Luka 12 murongo 31 Luke 12 verse 31 avuga ngo ahubwo murondere ubwami bw'Imana wewe wacitse intege wewe wihebuye wewe wumva yuko ubuzima bwahagaze ruse gucika intege ahubwo rondera ubwami bw'Imana nico cyambere ukeneye kurondera usenge vuga uti Mana ndashaka ubwami bwawe buze mu rugo rwanje muri mariage meze nabi nimba abana bimeze nabi uvuga uti ndashaka ubwami bw'Imana buze muri mariage yanje ubwami bw'Imana buze mu nzu yanje ubwami bw'Imana buze mu kazi muri business muri commerce ijo ndimo cyose uhamagare ubwami bw'Imana ariko nenda gufite inkuru nziza murongo 32 verse 32 aho nyine muri Luka 12 havuga ngo ntutinye abwabwira ngo ubusho canke intama ziwe yari Yesu avuga ngo ntutinye kuko so wanyu nvuga lo père Imana data yo mwijuru ngubira muhimbara kubaha ubwami mu gifaransa bavuga ngo ira trouver bon de vous donner ngo byaramuhimbaye kubaha ubwami kwiki ndayise inkuru nziza ndayise inkuru nziza kuko dusaba ushaka kuduha dusaba ubwami nyene ubwami ari we Imana data ngo arashaka kubiduha kandi ngo byaramuhimbaye kuduha ubwo bwami yaramaze kuduha ubwo bwami biciye muri Yesu Kristo rero nashaka ndakubwire ko wewe wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ntusire kwihebura ntusire kwemera kubwoba bukuganza uce bugufi usenge ugira Imana uti Mana ndagushima ko vyaguhimbaye bikunezera kuduha ubwami bwawe kuko ubwami bw'Imana nibwaza ivyo bibazo vyose iyo misozi yose iraranduka tukeneye kuganza kw'Imana tukeneye kurugendera mu buzima bw'insinzi nivyo ibibazo burabicamwo ariko ibibazo ntibigutandukanye n'Imana birababaje iyo ibibazo bigutandukanye n'Imana ugasanga utanguye kwihebura ugasanga kuri dodomba uvuga amajambo mabi kubera ibibazo urimo ariko wibuke ko ubwami bw'Imana nibwaza ibibazo vyose birakemuka nibikemuka muso umwe ariko uzobona ikiganza cyandiho mu buzima bwawe ikintu rero cyane zenga kuri umurongo wa 32 nuko dusaba Imana ishaka kuduha ubwami bwayo mwibuke inkuru yo muri Luka 18 Luke 18 umugani Yesu yari ko arabwira abigishwa abebwira umupfakazi yarafite ikibazo n'umucamanza hanyuma aguma waje kumurondera uwo mucamanza ntiyashaka na gatoya kumufasha ntiyashaka kumutabara ariko kubera umfakazi yatitirije yakomeje yaratevye araronka ico asaba rero ngaha biratandukanye kukujya umfakazi yarondera inyishu cyangwa igisubizo ku mucamanza adashaka kubimuha ariko ngaha turiko turondera ubwami bw'Imana kunesha kwandiho wewe ashaka kubiduha niyo nkuru nziza ngaha tugenda gusaba ushaka kubiduha cyo tumuntu ngo tutse nari muvuga ngo ahubwo murondera ubwami bw'Imana ariko nubwo murondera urondera ivyo uzi neza kuronka kuko ashaka kubiguha arashaka gutabara ashaka gukura muri ya madeni ashaka gukiza ingwara ashaka guha insinzi ariko uhindura inyifato niwihebure niwidodombe ariko mushimire ko vyamuhimbaye kudugo bwami uzobona ikiganza ciwe mu buzima bwawe tugeze mu gice cya kabiri no kuvuga umwanya w'inyigisho nagomba nkomeze inyigisho nise gusohora ibigirwamana dukwiye gusohora ibigirwamana byacu byose rero ejo nako nagerageza gusubira inyuma gato ya kubyo twavuze mu ndwi heze n'ubu ari byo zozanagaruka ko hanyuma ku munsi wa gatanu twari twasomye mu gitabo cya Ezekiel icyo cya 14 Ezekiel 14 twari twasomye mu murongo wa gatandatu ariko nagira amazi nsubira inyuma gato ya ku murongo wa gatatu niho bavuga ngo umwana w'umuntu abantu bikoreye cyangwa batwaye ibigirwamana byabo mu mitima yabo iporte leurs idoles dans leur cœur batwaye ibigirwamana byabo mu mitima yabo singe mu byumva baratwaye ibigirwamana mu mitima yabo nibyo ntagaze ko cyane mu ndwi zibiri ziheze ndiko ndabereka yuko ibigirwamana yo kwaravuga ngaha ni cyane ibigirwamana byo mu mutima kuko ibigirwamana byo hanze biraboneka umuntu asenga afukamira ibishusho cyangwa ibintu bibajije cyangwa afukamira ikintu kigaragara umuntu yo hanze arashobora kubibona ariko umuntu afite ikigirwamana mu mutima kenshi ntavyubona ashobora kuba kigendana wowe utabizi ariko avuga ngo aba bantu babigendana mu mitima yabo navuga yuko birahishije ntavyubona ukimubona uwo muntu ntavyubona ko afite ikigirwamana ariko mu mutima yabo ngo bagendana ibigirwamana vyabo kandi ngo bagumiza amaso ku bintu bibagusha mu vyaha cyangwa mu makosa rero Imana ivuga ati none abantu nzobareka yuko baza kunsenga kandi majambo Imana nishaka kuza imbere yayo ufite ikigirwamana mu mutima abantu benshi baragenda imbere y'Imana basenga ariko ufite ikigirwamana mu mitima niyo ntumbero y'ino nyigisho ni byiza ko tubanza kwisuzuma imbere yo kuja imbere y'Imana mu gusenga mu gutazira mu guhimbaza mu kuramya tugende tuzi yuko dushaka kurondera ndiho imbere ya vyose twese atanumwavuyemo turafise ibintu dukeneye ibintu by'agaciro kuri twebwe hamwe tuvuga tuti hamwe ndiho yo biduha tubonezerwa ariko nashaka wumve ko ikintu cya mbere ukwiye kunezererwa gusumba ikindi ari ndiho wenyene imbere ya vyose murazi twarasomye ibwirizwa rutani mabwirizwa yose maze ko Yesu abigisha bivyagezwe canke bamategeko barabaje Yesu tugutubwire ibwirizwa ritsumba ayani mabwirizwa yose canke itegeko ritsumba ayani mategeko yose muri Matayo 22:37 yarabishuye arababwira ati ngo uzokunda umwami canke imana yawe n'umutima wawe wose n'umushaha wawe wose n'ivyiyumviro canke ibitekerezo vyawe vyose murumva rero yuko igirizwa n'itegeko gukunda imana n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'ivyiyumviro vyawe vyose ikaba ariyo ifise priorite muri vyose ivyo rero si ibintu uvuga ngo ni option canke ibintu hitamwo oya ni itegeko ni cyagezwe ni commandement ni bwirizwa tubwirizwa gukunda imana n'imitima yacu yose bisigura iki bisigura yuko mu mushaha mu mutima mu bwenge tukwiye kwama twiyumvira ko ndiho ariwe nimero ya mbere muri vyose nivyo ashaka nimba ushaka guhimbara ndiho abantu bakora nyibiriza nimba ushaka guhimbara ndiho ndiho icyambere akeneye kuraba ikibanza afise mu mutima wawe ushobora kuzi kuririmba ukavuga amajambo meza muri adoration ukaririmba ukarira harabarira bavuga n'amajambo meza cyangwa bakamara amasaha menshi mu masengesho ni byiza kumara umwanya imbere y'Imana ariko igikuru s'amasaha umara gikuru ni kibanza ndiho afise mu mutima wawe rero ndiho ashaka kuraba ko uza ushaka we hamuvuga uti ndafise ibyo nshaka nivyo ariko ikintu cya mbere nshaka kuri liste y'ibyo nshaka ndiho niwe azimbere ya vyose ivyo rero uzobibonera he uzobibonera mu nyifato y'umukristo niho uzobonera agaciro kandiho hageze ku bintu by'Imana arabiha agaciro hari abakristo hageze ibi by'Imana hageze programme z'Imana zo kuvuga ubutumwa usanga bizi inyuma y'ibindi ugasanga hari ikintu kifise agaciro muri we ahari hose agomba ariko ariyumvira mu rudandazwa rwiwe commerce yiwe abyakazi business ibintu byose bindi bisa agaciro ugasanga indwi yose cyangwa icyumweru cyose kiraheze atiyumvira ikintu na kimwe yokorera Imana no gusenga ari badasenga hari amari iminsi badasenga ndashaka mutahure yuko umuntu ashobora kumara umunsi umwe iminsi ibiri adagiye imbere y'Imana ngo afate umwanya yiherere hamwe na ndiho ni ukuvuga yuko ndiho asi ikibanza kiri kure cyane mu mutima wiwe ntibigoye kuraba agaciro kandiho mu mutima wawe raba wewe agaciro umuha uvyutse ikintu cya mbere gifite agaciro kuri wewe ni ikihe ikintu cya mbere wirukira gukora ni ikihe nimba ari ukubanza gufungura ugafata petit déjeuner ukaraba televiziyo ukaraba amakuru ukaraba WhatsApp ukaraba Instagram ukaraba Facebook hanyuma ugaca ugenda ku kazi ugaca witaho umwana wawe witaho umugore wawe witaho umugabo wawe hanyuma ndiho akaba atari kuri liste yawe nimba ndiho atari kuri liste yawe mu gitondo sasita apremidi umusu gahera ugasubira ugafungura ukajyama ugasubira gutangura uni musi nivyo yuko ndiho ari kure cyane bisigura yuko ivyo bintu byose washize kuri liste hejuru nibigirwa mana ku maso ya ndiho ndiho abibona nkigirwa mana kuko ashaka kuronka ikibanza ca mbere nico gituma dukuye kwiga kumanuka kugira ndiho aronka ikibanza kiruta ibindi banza byose tuzokomeza ejo ndabifurije mwese kugira umunsi mwiza.